Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. My name is Muhammad Al-Mahfouz Bashir, your number one host for the number one religious program on TV that brings you sermon from mosques across the country right on your TV screens. Khutbah Channel, inshallah. Last week, our journey took us to Cantonment, where a prominent Muslim leader gave a sermon. His name is Mufti Ismail Meng. Today, our journey has brought us to one of the renowned Muslim communities of this country. But before I tell you exactly where we are, let's take the hadith of the day. Do stay tuned. Alhamdulillah, that was the hadith of the day that scrolled on your screen to get you closer to your maker, inshallah. And to our location of the day, we are currently in Freetown, Nima, precisely at Masjid al-Imam Abu Bakr Siddiq, inshallah. So let's go in the mosque and hear what the Imam has for us today. Lest you can get interactive with us on our Facebook page or catch the episode that you have missed on our YouTube page. That is Khutbah Channel, inshallah. Or call the numbers on your screens for any sponsorship or inquiries, inshallah. I'll see you after the sermon. Do stay tuned.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خير من نسه الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله يا أمة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن موضوعنا اليوم يخص الموت وهو الوفاة والترحيل الذي لا نعن غافلين ولا نذكره إلا إذا وقع فينا واعلموا عباد الله مهما طال أعمالنا وبقانا في هذا العالم لا محالة يوما نفارقها. فيجب علينا أن نفكر ونذكر الموت ونستعد له بالطاعات ونترك المعاصي. وهذه سنة الله على عباده الذي أوجدهم من العدم إلى الوجود. وقد اشتغلتنا الدنيا وما فيها من الغرور ولا نهتم بالعبادة والطاعات التي من أجلها خلقنا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: كل نفس قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، لو تدبرنا في هذه الآيات القرآنية الكريمة وتفكرنا بعمق سوف نترك الدنيا وراح ظهرنا، لأنها تدل وتثبت على قولنا آنفا: مهما عشنا وطال أعمارنا لابد يوما نسير إلى القبر. عباد الله، يجب علينا أن نستعد للترحيل بالطاعات وتقوى الله الذي هو خير الزاد، كما قال تعالى: إن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، علينا أن نكتفي بهذه الآيات الكريمة ونلاحظ ما يهمنا فيها ونترك المعاصي ونشتغل بالطاعات. وقد سلك من قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناء بخير تعالى مسكنه، وإن بناء بشر خاب بانيها. وقال أيضا: أي الحكماء ثمانية لا بد للمرء أن يراها، وليس لكل مرء دون الثمانية: سرور وحزن، واجتماع وفرقة، وعسر ويسر، ثم سقم وعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظ. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: كن في الدنيا غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير الأنام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سيدنا وحبيبنا محمد وقائدنا يوم القيامة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبع هديهم إلى يوم القيامة. أما بعد، بأمن غود وعلى سبحانه وتعالى ممكن من غافر أغريشي da kuma muke neman shiriya daga gare shi. Muna neman sari gabarin Ubangiji, gabarin sharrin zukatanmu na daga abinda muka aikata na mummuna ayyuka. Allah ya fi mana. Muka ce cewa wanda Allah ya shiryar da shi shine wanda ya shiryu, amma wanda Allah ya batar da shi ba za a samu wanda zai shiryar da shi ba. Muka shaida cewa shugabanmu da masoyinmu da jagoran mu ranar tashin kiyama annabi mu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen wanda ya mutane wa'azi ya musu nasiha. bawan Allah ne, manzon Allah ne, sira da aminci Allah ya tabbata gare shi da dukkan wadanda suka bi tafarkin nan nasa har ranar tashin kiyama. Allah ya sa muna cikin su. Ya ku wanda kuka yi imani da Allah, ku ji tsoron Allah matukar tsoron Allah, kar ku yadda ka kuskura ku bar duniya ko kuwa ku mutu face kuna musulmai. Muna kara nanatawa ko da yaushe idan aka ce mana mu ji tsoron Allah, wallahi son mu ake yi, ma'anar tsoron Allah mu sa shamaki tsakaninmu da dukkan abin da Allah baya so, da dukkan abin da annabi ya sawata ga barinsa. Saboda fiyayyen halitta ma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce masa ya ji tsoron Allah, kan cewa da shi kansa mai tsoron Allah ne, kuma ba samun wanda yafi kowa tsoron Allah fiye da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah ya ce masa a cikin Qur'ani, ya ayyuhan nabiyyi ittaqillah, ya kai annabi, ya kai fiyayyen annabawa, ittaqillah, ka ji tsoron Allah. Shi yasa a lokacin da ni zan ce da majunanmu mu ji tsoron Allah, ko kuwa in ce muku ku ji tsoron Allah, ni kaina ya kamata in kwatanta, ni ma ya kamata in ji tsoron Allah, dukkanmu ne ya kamata mu ji tsoron Allah. Me yasa za mu ji tsoron Allah? Mu san cewa Allah shi ne wanda ya cancanci a ji tsoronsa. Saboda tsoron Allah wajibi ne. Idan muka kasance cikin masu tsoron Allah kuma za mu rabanta nan duniya da lahira. Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, ka ku yadda ku kuskura ku mutu ku koma ga Allah face kuna musulmai. Kari yadda in kuskura in bar na duniyan ga face mun zama muna musulmi, gabanin Allah ya dauki rayukanmu. Saboda mutum idan ba mu yi ankali ba, mun ba mu yi hattara ba, sai ga gan karshen mu ba zai kasance yayi kyau ba. Allah ya kiyaye. So nawa nawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari a cikin hadisinsa, zaka ga mutum a safiya mumini ne, a maraita ya zama kafiri. Allah ya kiyaye. Shi yasa idan muka sa tsoron Allah gaba, tsoron Allah shi zai kiyaye mu gabarin afkawa ga abin da Allah bai so. Allah ya ci gaba yana cewa a cikin wata aya, yace muna har yanzu, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wadanda kuka yi imani da Allah, kuka yi imani da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har yanzu ittaqullah, ku ji tsoron Allah, mu kara tsoron Allah. Wa qulu qawlan sadida, ko ba yaushe za mu fadi wata zance, ya zama da zancen da zai fita bakin mu zance ne mai kyau, zance ne wanda yake Allah na son annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so. Haka ma ko da ma sakakannin mu ne, in za ka fadi madawanka wani zance, kaka fadi wani zancen da zai tada masa zuciya, kaka fadi wani zance da zai bakanta masa rai, ka fadi zance wanda yake in yaji zai ƙara nasuwa, yaji dadi ga abin da ya fita bakinka. Akan haka ya kamata mu kiyaye hallusan mu gabarin zatuttuka da ke fita da yake bai dace ba. Da muminai maza da muminai mata, da mu Allah yake. Amma sai ka ganga wance aya shi Allah ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wadanda kuke imani da Allah. An zo da sigan maza, amma ana nufin mu da matan muminai duka baki da mu ji tsoron Allah. Haka ma iyayen mu mata, mu ji tsoron Allah. Ko da yaushe za a fadi wanzance, a fadi zancen da ya dace, yana da kyau, Allah na son, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana son. Haka kuma ya kasance zakkakanin mu, ko da mun fada mu junan mu wanzance, ya zama na zance ne wanda yake zai kawo kwanciyar hankali da limana da hadin kai. Muka fadi zance mai kyau, yusli lakum a'malakum, ya gyara muna lamuran mu, ayyukanmu duka Allah ya gyara muna. Idan bayan wannan kuma sai Allah ya ce me, wa yaghfir lakum dhunubakum, sai yafe muku zunubin, Allah yafe mu duka baki daya. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima, Allah ya ci gaba yana cewa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda bi Allah yabi umurni Allah yabi umurni annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce faqad faza fawzan azima, hakika mai shi ya rabanta rabo mai girma. Allah ya suna ya ce rabo mai girma, bi ma'ana in kai haka bayan Allah ya gafarta maka zaka samu rabo mai girma wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan haka ya ku bayan Allah ya kaifiyayyen halitta, ya kaifiyayyen al'umma, al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zance da za mu yi yau shi ne zance na mutuwa. Zance na mutuwa wanda ake ce masa aka sunance shi ta wani harshen larabci al-wafat wat-tarhil. Ai masa suna wafat wat-tarhil, tarhil jani, amma wafat mutuwa, maut kuma mutuwa. Allazi nanu anhu ghafilin, wanda yake ni da ku da kowa mun rafkana, mun shagala, mun manta da mutuwa, kuma ba mu tunawa da mutuwa shede idan lokacin da mutuwa ta abuku, lokacin da mutuwa ya faru, lokacin muke sanin cewa akwai mutuwa. Wanda yake babban kuskure ne gare mu, ya kamata mu kauna mu san cewa da an same mu daga rashi ne, haka kuma wata rana za mu koma ga inda muka fito, shine mutuwa. Mutuwa ya riski kowa, ya riski kowa, ya sadu ga kowa, haka za mu koma ga Allah daidai. Kamar yadda Allah ke ce mana a cikin wata aya, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Allah ya ce da sannu za ku zo gun musu Allah daidai. Furada, ni kada rana haifuwana, ni kada na zo, ko ba haka nan bane. Haka ma kai kuma rana haifuwanka, kai kada ka zo. Haka kuma za ka koma lahira, kuma kai kada da aka koma. Haka kuma kai kada din da a sa ka cikin kabarinka, kai kada daga kai she aikinka, daga kai she aikinka, aikin da ka aikata nan duniya shine wanda zai zamo maka abin me fira a lahira. Walaqad ji'tumuna furada, kun zo gare mu daidai kama khalaqnakum awwala marra, kamar yanda da can muka halice ku. Ana haifan kowa daidai ne, ana haifan wannan. Wani kauli ya ce, ko ku wata zance ta ce, mu yi roƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wai duk ba wanda ake haifansa da zai zo duniya faje yana zuwa ne da kuka. Mu yi kokari ranar komawanmu ga lahira ana kuka muna dariya. Ko kariya ne, idan muna tare da matattakinmu aka ce an kai ta hospital, lokacin na addu'armu ke karfi mu, duna addu'a Allah ya sauke ta lafiya, Allah ya sauke ta lafiya, da makaraban duka waɗanda ke wurin duka, kowa ana so a ji mai shin ya sauka lafiya, ko ba haka nan bane. Da gara an ji yaro ya sauko, yayin kuka no shekaci ce mu faba, masha Allah, masu murna na murna, wani wuri ma sheka ga ana me, ana hiwu, ko ba haka nan bane. Haka ne mu muna murna, ko wai she lokacin nan wanda shi aka haife shi na yana kuka, she dai kokarinka da biyayya ga Allah. Ba mu tunawa da mutuwa face idan ta abuku gare mu, mu sani cewa bayin Allah ko yaya muka rayu matukar rayuwa mai tsawo a nan duniya, la mahalata yawman nufariquha, babu shakka ba abin da zai ana mu barin duniya wata rana. Ba yanda za a yi wata rana mun bar duniya, ba yanda za a yi na bar duniya, ka bar duniya, kowa ya bar duniya. Kamar yanda fiyayyen halitta annabi mu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. She mu yi tattali, mu yi istidan, nasta'id, mu yi tattalin mutuwa. Da me za mu yi tattalin mutuwa jama'a? Shine da aikin da Allah ke son, bitta'at, da abin da Allah ke son, abin da Allah ya ce mu yi, Allah na bukatar mu yi shi, mu yi shi. Mun san akwai wanda muke yi mai biyayya abin da yake son kenan. To barinmu nan duniya jama'a, da ni da ku kowa ya sani, bal falkarwa ne muke falkar da juna, musamman ma idan mutum ya samu kai cikin wani rayuwa kaɗan da yake Allah ya dara shi, shi ne kamar masha Allah, shi dai shi da mutuwa ya kare. Ya kamata jama'a mu yi mai mutuwa shiri. Wannan sunna ne na Allah wanda yake ya sunnanta shi bisa ga bayinsa cewa wani irin Allah Allah nan da wanda ya samu mu da ya samu mu daga rashi zuwa samu da ba mu nan ko ba haka nan bane shi aka same mu haka nan kuma wata rana kuma zamu zama mai an rasa mu ma'anar mutuwa kenan mun ki mun so kul badade kul bajima mun mutu kowa ya mutu idan ba mutuwa ina annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wani malami yace law kanatid dunya tadumu bi ahliha lakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hayyan wa baqiya da ce duniya za ta dawama da wani fiyayen halitta wani mutum wanda yake Allah na so da wa zai saura jama'a annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ne badadin Allah masoyin Allah amma da yake sunna ne ya mutu kowa ya mutu shi yasa shi ya mutu da nasin qur'ani da ke nuna wa cewa kowa ya mutu inda Allah ke ce mana bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullu nafsin zahiqatul maut kowani rai za ta dandani mutuwa kowace nufashi za ta dandani mutuwa bi ma'ana da ka dandani mutuwa ba za ka komo ba ran da kaga mutuwa ka dandani mutuwa you are gone ka wuce ko kariya ne in dandani na ga mutuwa yaya zan san kamar na ga mutuwa Allah ya ce yauma yarawna ga wata aya ya ce yauma yarawnal mala'ikatu la bushra yawma idhin lil mujrimin ranan da mutuwa mala'ikan mutuwa zai zo mini mumini shi yana da bushara Allah ya sa muna cikin masu dadin kai mala'ikan mutuwa idan ya zo ga mumini zai zo masa da bushara ne inda Allah ke cewa babu lokaci innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika idan mutuwa ya kai gare mu mala'iku za su zo mana tare da mala'ikan malakul maut ana fidda ran suna lallashin mu amma shi aka ce la bushra yawma izin lil mujrimin amma mujrimai mutanen banza kawurawa babu bushara gare su da gara yaga mala'ikan mutuwa no shi yaga azaba ne don ba lallashe shi ba lallashe an ne wurin mutuwa wanda yake rai ya kai gargara an tabbata cewa ya mutu shi ma ya san ya mutu wannan bai da bushara amma wanda ke samun bushara shine mu'mini wanda yake ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah biyayya hakika mun shagala ga duniya da abin da ke cikin ta ba mu kulawa da ibada kamar yanda ya kamata saboda abin da yasa Allah ya halice mu kenan da ni da kai abin da yasa Allah ya halice mu kawai ba dai ya kawo mu duniya ga kyakkyawai ga mummunai ga dogo ga gajere a kawai Allah ya yi musa ga kawai yana kallon mu ba akwai purpose reason garadin da Allah ya sa ya halice mu shine mu bautata mishi kawai inda yake cewa bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni Allah ban talici mutane da aljanai ba bi ma'ana da mutane da aljanai duka Allah ya halice mu saboda mu masa bauta yace ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun Allah ni Allah ban bukatan wani arziki daga halitta na mutane da aljanai kuma ban bukata su ciyar da ni Allah shine mai ciyarwa ko ba haka nan bane dukkan mu nan mun tashi wa muke nufi Allah ba mu'mini da zai tashi kullun yana nufin wane ne Allah ne haka ma an ne ma ya tashi yana nufin wa Allah wanda yake shine mai as-samad mun nufi kowa ya tashi an ne zai tashi gobe ya je kasuwa ya tashi in ai gbeni ya ce mawu ya ko kariya ne ba an kare ya ce nyumbo ko ba haka nan bane mu kuma mu ce Allah mu'mini ya ce Allah ba wanda ake kira shi Allah amma da shaytani ya mana hila shega gan wani sai sha manta da Allah ana gama Allah da bauta ga wasu Allah ya kiyaye shi yasa ya kamata mu san abin da yasa Allah ya halice mu Allah ya halice mu saboda mu bauta masa sannan kuma mu san cewa kul badade kul bajima za mu mutu Allah ya ce cikin wata aya cikin suratul juma annabi ka ce musu kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum kaga mutuwan nan da kuke gudu muke escape muna so mu dodge koya ka dodge fa innahu mulaqikum mutuwan shi dai rizke ka ke kana gudu ya bi ka ai da ka gudu ko ka sai ya bi ka ba ke zaka je ba mutuwan fa innahu mulaqiku, lalle shi mutuwan zai sadu da kai. Fujatan bai faru shekaran jiya unguwan mu gaba ko jama'a kada ni ke yi ga sarkin mu da sauran jama'a bai faru ba. An tashi tafiya ga mutun da lafiya da komai kamin amaraita ta zama mai gawa. Ai wasa da ita, ai komi nan, ai abinda za yi marance, an tashi wasa wai akama an kai hospital ta zama gawa. Akan nan, akan wanga wuri nike ma kaina nasiha da iyayenmu mata waɗanda yake sun shagala ga wasu abubuwan da bai kamata ba. An zo a zauna gindin wasanni ba salla tun a zafar har lokacin lisha ba salla, amma cikinsu kuma akwai matan kirki domin muna gani in suna wurin taruwa kaga an tashi an zo ai salla an koma, an tashi an zo ai salla an koma. Wasu kuma sun zauna kenan dindindin har an ga karewan wasan. To jama'a, ni da kai in haka ya faru gare ni kan ina da bashin salla, me zan gaya ma Allah? Shi yasa mu yi kokari karshenmu nemi karshe mai kyau, mu bar karshenmu yayi kyau. Me yasa karshenmu zai yayi kyau? Shi ne mu yi ta kulawa da lamarin Allah, mu yi ta yi ma Allah biyayya. In kana wuri lokacin salla ya kai, ka san cewa abin da ya sa Allah ya halicce ka kenan, sai ka tashi ka je ka yi salla. Kaga ka'idar da ma ka ba awa Allah lokacin shi. Shi yasa a cikin matattakinmu, iyayenmu manyan da matan, akwai wasunsu su ba haka nan ba ne. Ko suna gindin wasa sun tashi zo su yi salla, ko ina suke sun yi salla. Amma a cikin budurin da wasu matattakin kuma in sun kafa zaure sun kafa kenan, ba ruwansu da Allah, ba ruwansu da biyayya, suna mantawa da duniya kamar yadda ni da ku kuma muke mantawa da duniya da lahira. Ko ba haka nan ba ne? Gashi nan an kama ta je lahira. Haka nan ni da kai ma saiwan mun ga ko kuwa zaman mun ga, wallahi ba mu sani abin da zai faru nan cikin minti kadan. Shi yasa ya kamata mu ji tsoron Allah, mu gyara ayyukanmu gabanin mutuwa ya riske mu, mu gyara ayyukanmu gabanin saduwanmu da Allah. Allah ya sa mu gane. Ya ce fa innahu mulaqikum ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, sa'annan za komar da ku zuwa ga masanin tafsirin fake da boye. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sa'annan kuma idan muka je lahira, Allah ya tambaye ku, ya tambaye mu da abinda muka kasance muna aikatawa nan duniya. Allah ya sa tambaya ya muna sauki, ya zamana mu kasance cikin masu biyayya ga Allah. Ubangiji Allah ka sa karshen mu yayi kyau. Jama'a, da ni da ku da yaran matanmu wa'anda ba su son sallah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku kama Allah, ku yi biyayya, ku yi sallah, ku bi Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi zai fi mana alkhairi. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah ya ci gaba ya ce saboda karancin lokaci, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Wai mu ji tsoron ranar da za a komar da mu zuwa ga Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma amilat, sannan Allah zai cika ma kowa abin da ya aikata. Dukkan abin da kai ka gani na gani, Allah ya ce wa hum la yuzlamuna, ba wanda Allah zai cuce shi ranar tashin kiyama, ba wanda Allah zai zalimce shi ranar tashin kiyama. Abin da ka gani kai ka aika, abin da na gani ni na aika. Wanda ka gani na alkhairi kai kai, ba wani maka ba. Wanda kai na sharri kai kai, ba wani maka ba. Shi yasa mu yi kokari mu nomi guzuri. Guzuri mafi alherin guzuri shine me taqwallah, tsoron Allah. Idan muka sa tsoron Allah gaba, za mu kasance cikin bayin Allah na kwarai. Allah ya sa mu cikin masu tsoron Allah, kamar yanda Allah ya ce inna khairaz zad at-taqwa, fiyayyen guzuri da yake kowane mumini ya kamata ya nemi shine at-taqwa, tsoron Allah. In ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah ya hana ni dukkan abin da bai da kyau, ya hana ka dukkan abin da bai kyau. Ka sa Allah shine komanka, ka gani? Idan kana haka kana tsoron Allah ne. Sannan kuma kowane irin laifi muke yin jama'a, kamu fidda samani, kowane irin laifi muke yin kamu fidda samani, matukan ba shirka bane, Allah kofan shi na bude. In mun nemi tuba Allah, Allah wai ya yafi muna. shi yasa Allah ya sa mu cikin wanda Allah zai yafe musu. Allah ya ce mu ji tsoro ranan da za a komar da mu zuwa ga Allah, sa'ilinna a cika mu kowa abin da ya aikata, kowa zai ga abin da ya aikata. Wa hum la yuzlamun, kuma ba wanda Allah zai cuce shi ranan tashin kiyama. Allah ya ci gaba yana cewa kullu nafsin zahiqatul maut, dukkan nufashi za ta dandani mutuwa. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, Allah zai cika ma kowa ladan shi, zai ba kowa ladan shi ranan tashin kiyama. Faman zuhziya anin nar wa udkhila aljannata faqad faz, wanda aka kauda shi gabarin shiga wuta aka shigar da shi aljanna, faqad faz, hakika mai shi ya samu rabo. Allah ya sa muna cikin wannan jama'a wutan nan. Allah ya kiyamu da wuta, amma kowa ya ga wuta, ka ga wuta, na ga wuta, Allah ya kiyaye. Saboda Allah ya ce mu wa in minkum illa waridwa, babu daya a daga cikinmu she ya bi kan ya tsire ya bi kan wutan, kanshi dai sallake ya je shiga gida aljanna. Wurin zaka ga yanda yake faduwa, babu lokaci, wata rana mu yi batun shi. She sa summa tuwaffa kullu nafsin la faman zuhziya 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, wanda Allah zai kauda shi gabarin shiga wutan ya bashi aljanna, faqad faz, hakika mai shi ya rabanta, ya samu babban rabo. Allah ya sa muna cikin wadannan jama'a. Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tarkace da nan rudu kawai, yana deceiving mu, muna mantuwa da Allah. Mutu ya samu kai cikin wani mota mai kyau, gida mai kyau, maimakon ya nasu ya gane Allah, ya bauta ma Allah, ya gode ma Allah, nan lokaci yake butulce ma wa Allah. Domin ni'ima ne Allah ya yi maka, ya baka gida fine, ya baka mota, ya baka mata kyakkyawa, ya baka diya, ni'ima ne, ka gode ma Allah, shi ya zama butulcewa ga Allah. Da ni'ima Allah muke zuwa muna sabon Allah. Babban motan da Allah ya bani, shi dan kwashi yaran mata in cirka ciki ina gbun 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 gbun, na damun jama'a cikin duniya. Inda ya magana kuma wai na hasada, ba hasada bane, wai ka gyara. Ban ce ka enjoy, amma ka san wa Allah, ko jama'a kariya ne. Enjoyment ya zo ka enjoy, amma ka san wanda ya baka wannan abin nan, kaka butulce mishi, ka gode mishi. Godiya ya kamata mu yi ma Allah, jama'a bai kamata mu butulce ma Allah ba. Wasu masu zance suka ce wai an nafsu tabqi ala dunya wa kad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha, ran mun ga tana ba duniya kuka, kullun tana kuka. Sai me yasa take kuka? Hakika wa kad alimat, ta san cewa anna salamata fiha, cewa mutum ya samu kubuta da kwanciyar hankalin cikin duniya, tarku ma fiha, ya bar abin da ke cikin duniya. Domin kullu man alaiha fani, dukkan abin da ke ciki ya kare. Shi yace kuma la dara lil mar'i ba'da al maut yaskinuha, mutum bai da makoma, bai da wani gida da zai zauna bayan mutuwa. Kuji illa allati kana qabla al maut baniha, face abin da ni da kaina na gina gabanin mutuwa. Muna fahimtar maganar ku? Ba wani dakin da zan je, ba wani gida da zan je lahira, face wanda ni lokacin da kake nan duniya ka gina ma kanka, shi da ka je ka shiga gidan. Imana me aikin kirkinka, biyayyanka ga Allah, shi zai baka wannan gidan nan, shine gida aljanna, Allah ya bamu. Amma wanda bai gina ta nan duniya ba, ya samu jama'a, bai samu. Shi yasa nan duniya ake aiki, mu zama masu biyayya ga Allah in muka yi aiki, kamar yadda mai mawaki ya ce illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaa bi khairin taaba maskana, in ya gina duniyan nasa can lahira, ya gina shi da alkhairi, taaba maskana, to wannan wurin nan yayi kyau, wannan mazauni ta yi kyau, dorando ta tabbata ga wannan mazaunin nan. Wa in banaa bi sharrin, in ya gina wannan wurin, wannan gidansa na lahira, bi sharrin, da abinda bai kamata ba, khaba baniha, wannan mazaunin kuma ya tsabe, gida ne na hasara, Allah ya kiyaye mu. Wani mawaki kuma ya ce, ko kuwa ce masu hikima suka ce akwai abu hudu wanda yake yana kan kowane mutum, kuma ba wannan abu guda takwasin yana kan kowa, ba wanda ya fita cikin rayuwarmu. Wata rana shiga kan sururun wa huzunun wa ijtima'un wa firkatun wa usrun wa yusrun summa saqmun wa lafiya, sururun wa huzunun wa ijtima'un wa firqatun وأسر ويسر ثم سقم وعافية cikin rayuwar duniyar duniyar kenan wata rana muna cikin jin dadi wata rana kuma muna cikin mai bakin rai bacin rai sururun dadi huzunin bacin rai ko ba haka nan bane ko ya kake jin dadi ba wanda yake nan duniya ya ce shi tunda Allah ya tahalice shi yana cikin jin dadi ne a'a wata rana wani abu ya taba ka ka samu bacin rai idan bai zo maka ba ya zo mini ana nan muna jin dadi she ga ga mutuwa ya zo she mu damu ko ko ba ma mutuwan ba wani abu daban washtima'un wa firqatun sanna wata rana ba gashi mu hadu ba ko ba haka nan bane muna haduwa muna gamuwa da juna wa firqatun wata rana kuma mun rarrabu ko kariya ne rabuwa mu mun rabu mun ki mun so mun rabu muna zaune ga wannan Allah ya bashi sai ya je America mun rabu da shi kenan ma rabuwan duniya amma muna rufi firqatun rabuwa nan duniya mun rabu da duniya ko kariya ne jama'a wa usrun wa yusrun wata rana kana mala kana cikin kunci kana cikin kuci wadan ba kyau tale in wani ya kusa da kai gafara na istimal kalima wanda yake in wani ya zo kusa da kai saboda kana cikin bacin rai cikana kaman duniyar ma usun do kana cikin mai kunci usurun kenan damuwa kunci eh mala wa rabbana ya zo min na kaman ya kamin damuwa ka gane wa yusru wata rana kuma she sauki ya zo ko ba haka rayuwar duniyar take ba she ce sun masakmun wa afiya ana nan wata rana ba wanda zai ce yana duniya kansa bai taba ciwo ba ciwo she ya zo mana mu yi ciwo bayan ciwon kuma wa afiya she mu samu mai lafiya Allah ya ba mu lafiya jama'a abu guda takwas ga ni da kai mu je mu yi tunani na fita cikin ka fita cikin ba wanda ya fita cikin rayuwar duniya duka kenan amma karshen zancen mu manzo Allah qala sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil ka kasance duniya rayuwanka duka kai ta tunawa kaman ke bako ne a stranger ke bako ne ka zo bakonci ne wata rana kaki kaso ka doki me baginka ko kariya ne wanga zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil muna roko Allah mun takaita zance nan saboda Allah muke roko inda muka fadai kyau muka dace Allah ya sa mana a mizani inda muka yi kuskure ubangiji Allah ya fi mana muna roko Allah mu bayinsa ne raunannu Allah ya ji tausanmu ubangiji Allah ya gafarta mana iyayenmu da sauran jama'a da suka je lahira Allah ya fi musu mu kuma da muke cikin rayuwa Allah ya kyautata rayuwarmu manyan malumanmu na garin ga baki da Allah ya zaunar da su lafiya wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma almajirai da sauran jama'an Ghana Allah ya zauna da mu lafiya Ghana Allah ya zauna da mu lafiya da maza da mata bukatun kowa Allah ya biya mana ya Allah kafi sanin dukatanmu da abinda suka ta kunsa na alkhairi ubangijin Allah ka sa mu dace mazan mu wanda ba su yi aure ba Allah kai musu dalili wanda kuma ke tare da iyalinsu Allah ya zauna da mu lafiya yaran mata da suke sassaye ba maza aure Allah ka kawo maza ta kwarai ubangiji Allah ka hada su da mutanen kirki Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhall ash-shirka wal mushrikin wa dammar kafata wal kafirin wa ansur ibadika al muwahhidin Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la ayban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la asiran illa yassarta wa la faqiran illa aghnaita wa la mubtalan illa afaita wa la maridan illa shafaita wa la hayran illa ataita wa la mayitan illa rahimta ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قدائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن ذنوبنا كثيرة اللهم إن ذنوبنا كثيرة وعددها لا تحصى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وأصل لنا شأننا كله اللهم أصل لنا شأننا كله ووفقنا بجميع الخيرات والبركات اللهم وفقنا بالخيرات والبركات إنك على كل شيء قدير وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قومي إلى صلاتكم وأصحابكم الله Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربي العظيم. سبحان سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتي.
Alhamdulillah, the sermon just ended. We are out to interact with some of the people. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Your name and where you come from?
My name is Fuseini Subukanini.
Mashallah.
I'm in the community.
Mashallah. Nice to have you.
Thank you very much.
Today's sermon was centered on death. What important message have you gotten from the imam?
Actually, I've learned a lot of the sermon about the preaching. And actually, in fact, it impressed me a lot. So it will make me remain faithful to my Almighty Allah.
Thank you very much. You have a nice day. God bless you. We are moving to the other person over here. Assalamu alaikum, Mister.
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakat.
Your name and where you are coming from to worship
here? Yeah, my name is Yusuf Umar. I'm at a new town over here.
Oh, mashallah. Nice to have you here.
Oh, thanks.
Today's sermon was centered on death. What important message have you gotten from what the Imam has said?
Yes, what I heard on is that no matter how you are, you will die. So you have to repent from now so that you can meet death easily. But if you can't repent, that means one day you also suffer as from what death itself said, according to what Allah said to us. Yes.
You know, have a nice day. God bless you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Master. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Your name and where you come from?
My name Ali.
Okay, mashallah. Ya hutuban da limami ya bayar yana kan mutuwa. Wanne amfani ne ka samu da hutuban nan da ya bayar?
Amfanin da ni samu. Na ji dadin da amfanin da yayi, maganan da yayi.
Masha Allah. Eh. To ya imami ya ƙara tuna san mana da mutuwa. Sai sa nake liman sani wani abu ne ka dan da ka samu a ciki abin da ya faɗi mana.
Abin da ni samu. In cika imanin cika da imanin.
Gode shi sai Allah saka da alheri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Ya kuri ina suranka?
Sunan Abdulrashid na Agomada.
Masha Allah. A ungwan ne kake?
Eh nan ungwan nake.
Masha Allah mun gode sai Allah saka. To hutban da limami ya bari yau ya kasance kan mutuwa.
Eh haka ne.
A cikin Qur'ani kuma Allah ke ce mana kullun nafsin za'iqatul maut. To tambaya muke wani amfani ne ka samu daga hutban da limami?
To limami dai ya farga da mu to do mun sani. Amma ya kuma ya farga da mu kamar kowane lokaci duka dai mutum dai kana nan dai ka kasance kamar kana yi abin da ya kamata domin baka san ran da baka mutu ba.
Mungori shi sai Allah saka da alheri. Wa alaikum
salam. Wa alaikum salam.
Your name and where you come from?
My name is Muhammad Isa Kahima Maiga, popularly known as Baban Yara. I'm the youth chief of the Zabarma community Nema Yawaso under the leadership of our great chief Alhaji Said Louis Hassan Hussein.
Yeah. Nice to have you here.
Thank you very much.
Today's sermon was centered on death. What important message have you gotten from what the Imam has said?
Mashallah, mashallah. Let me say, I've achieved more things that I like about death. Especially when our Malam quoted ayah of Innal Mauta Tafiruna ila Alim al-Ghaib wa Shahada. What he's saying is, a death is like a message to all Muslims that you will all test it. Yeah.
Okay. As the youth chief of this community, what message do you have for the youth in this community?
We are having a lot of problem here, and then we are trying to educate them with the ulama of the mosques. The problem is about the boys here that use the motorbike. You will see them using the motorbike roughly, and then even almost every day you will see a small boy or girl that was knocked by the motorbike. So we always advise them not to ride the motorbike as they want to. This will take time and then ride it very well. Yeah.
Thank you very much. Have a nice day. God bless you.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ya kuri ina sunanki?
Sunana Kausara.
Masha Allah mun gode sosai Allah saka. To hutuban da limami ya bari ya kasance kan mutuwa da zamantakewar mace a cikin duniya. Wani amfani ne kinka samu a ciki?
Amfanin da na samu a ciki shine muna duniya mu yi ta kula kuma ba bimu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala.
Ya kure na sunanka?
Abdulrazak Shaib.
A ungwan ne kake?
Eh ungwan nake ga.
To mun gode shi Allah saka. A hutuban da limami ya bari ya kasance kan mutuwa kuma da zamantakewa mu a cikin duniya. Wani amfani ne ka samu a ciki?
Oh na ci amfani da yawa don zaman duniya ba rigima bane. Ya ba bin wasa bane, ya fi kana kura kana bautan Allah yanda ya kamata. Bai fi kana wasa da Allah ba, ya fi kana bauta yanda ya kamata. Isa mutum ba ka san ranar da aka mutu a cikin gwamnati ga kamar cikin azumin ga mun samu rasuwa ba karamin rasuwa yaran mu da yawa mun mutu. Isa mutum da bai fi wasa da Allah ba, ya fi kata bautan Allah yanda ya kamata.
Sai Allah saka da alheri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ya kuri ina sunanka?
Sunana Abdulrahman.
Masha Allah mun gode sosai. A ungwan ne kake?
Eh ina ungwan na.
Masha Allah. Hutuban da limami ya bayar yau ya kasance kan mutuwa. Kuma da yake tunasar da mu zamantakewa mu a cikin duniya ya kamata mu yi yanda Allah ya hore mu a cikin Qur'ani. Wani amfani ne ka samu a ciki zaka ga yawan mutanen da ke sufaya?
Wallahi gaskiya da hutuban da limami ya yi. Gaskiya amfani da na samu na ban yake didiya. Saboda yawan amfani da ke cikin. Cikin ne amfani da na samu. In ka duba kwanakin gangan ka duba cikin garin ga da gefen garin ga muna samun labaran rasuwa. Rasuwa dina tare da mu ba yau ba, mai na kwanakin ka gaskiya yana daban soro, yana daban yani ya zan fadi abin al'ajabi saboda me kaji kwanakin ga an kira ni daga Cote d'Ivoire wani baban mu atake bayan ya ba da sallan juma ya fada ya rasu na biyu sister shi haka no mu ji labarin ta to kwanakin ga kana jin kuma shekaran jiya bayan gano wata sister mu kuma haka no ta rasu shi yasa gaskiya dai batun abin ga maudu imam ya dace da yanayin da ke tafiya cikin gwamnati ga shi yasa dai abin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake we kafa bil maut wa iz wai mutuwa ya ishi wazi to bayan kwan wazi na za ko wan wazi na za ina bayan mutuwa ne sai Allah ya sa mun dace da imam kasa yayi kokari mu da mun samu amfani kuma Allah ya sa amfani kuma ita tafiya haka
sunan Allah ya saka da
alheri amin 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 sunan Abdulrahman
to sunana mala amin kami magana dai wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sunana Muhammad amin
masha Allah mun gode sosai to maudu'in imam yau ya kasance kan mutuwa hususan zamantakewa mu a cikin duniya ya kasance yanzu mutane suna abin da ya ga dama sun ka ga dama to ya ce yake tunasar da mu kaman mu kula da abin da Allah ya ce mu yi saboda mutuwa tana hange wuyan kowa ne wani amfani ne ka samu a cikin wannan
bil hakika malamin malam Zakariya Umar ya ba mu amfani game da batun mutuwa ba yana nufin mu ita tafiya a firgice bane yana nufin mu tafi a hankali ne mu taka a sannu saboda mutu abin ban soro ne shi baka bai sama rana abinda kuma baka san ranan shi baka da ka shirya mai saboda kai girshe ka in ya girshe ka ba za same shi ba za ka ji dadi kiyama ba sannan wanda ke tunanin mutuwa duka yana iya jara duniyar shi da lahirar shi ba zai shi shigi cikin abinda bai gano shi ba da wani batun duniya sannan lahira kuma yayi tafiya daidai yayi koyo da sari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa
na'am Allah ya saka da lahiri thank you Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Yakuri ina suwanki?
Sunana Salamatu Muhammad Bansi.
To masha Allah, ungwan nake kike?
Ya, ungwan nan nake. Masallacin na namu ne na Busangawa ne.
Masha Allah, ayi sallah lafiya ko?
Mu yi sallah lafiya.
Barkanmu da juma'a.
Barka ka dai Allah mai maimaita muna.
A to maudu'in imami yau ya kasance kan mutuwa.
Gaskiya.
Wannan maudu'in da ya bari ya razana ki?
Ya razana ni sosai. Saboda yawancin mu mata ba mu son sallah. Kuma muka je wujin aure kamar yanda imam ya fadi ana salat dodon su she sun kare rawa cikin su je su yi sallah wamma ba su yi she sa Allah ya shirya da mu duka Allah ya shirya da mu duka wadanda suke Allah ya tada kafadan su su yi wanda kuma ba su yi Allah ya shirya da mu dukan mu mu gama an kullun mu baki da mu yi sallah to yin busanganci kuma ko to rafani na modoro malam zakari wunna me ya jin takarebu wunna me ya jin takarebu kan misuru na duki ki ni digan mo foku yo na ban kwai wunna me ya jin takarebu salatu ala nabi kare
ina sunanka
sunana haruna garba jikan mai masallacin ga
masha Allah mun gode Allah saka wani abu amfani ka samu a cikin hutuban da limami ya bayar
to amfani ne na samu a cikin ni da mu irin yaren ga mu yau muka sace muna zuwa park muna bugan bo amma ibole muna daddy too much muna mun manta kaman akwai wani abu kaman sallah amma yanzu imam ya firgi kidar da mu kaman we kullu nafsin zaikatul maut we ko wani rayuwa ne da mutuwa wannan mutun sani tun yaran taka isa amfanin da muka gabatar da cikin wanga hutuba imam ne sallah yana da muhimmanci mai kyau kuma sallah shine farko do annabi we kaman abin da fara tambiyanka ranta shalkiyauma shine sallah to ungodi
Alhamdulillah we have come to the end of today's khutbah and today's khutbah was centered on death the imam hinted that in from the holy quran saying that kullu nafsin za'ikatul maut for every soul shall have a taste of death by so let us do all that we can to ensure that our daily goings will be in conformity with what Allah subhanahu wa ta'ala has instructed us with by so doing we will be good muslims and good citizens of this nation and everywhere we find ourselves this is khutba channel my name is Muhammadul Mahfuz Bashir you can call the numbers on your screens for any inquiries or sponsorships or catch the episode that you have missed on our youtube page or get interactive with us on our facebook page that is khutba channel wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh